boy. I just know that a wife shouldn't act that way. So Papa and the wife family?
It's long held my bad. Okay, when? It's a shame, good gear. It's a shame, gear. Shame, good lawyer, my bad.
Okay, so see, Amazon. But ignore about her. Carly Banello of the camera never gets a lame chance.
So sick begging, I'm cutting. Hamba Hlase uyodibana nabo bonke abashiya usikhonzele uma ufika khona nani mahlase mamukele umfana wethu owenu lo mfana manje njengoba nathi sesiseleke lana nibe nathi Hlase mkhathini.
Ke a itumela gore re ga mmogo ne kwa tla gore re itshebe ka pelenyana.
No,
you can stay. This involves you as well.
Oh, okay.
Bonang, ke a itse gore we've been through a lot the past couple of months. Especially ka se se diragetseng kwa Durban.
Rotlhe re latlhegetswe ka tsela tse di farologaneng. Ke ile ka ithakare ke latlhegetswe ke kagiso. Jaanong ka nnete Shaka ke orisile. Nna ke a imelwa. I can't carry on like this anymore. I don't know about you.
Ah, qinisile sisi. Kumele sifikele ingane nomndeni wethu.
Ke a dumela. Fela re ka se kgone go ira seo re sa nne mmogo.
Harriet. That's what good thing, Ben.
Quite our family, like a way to hide. Where we all belong.